sikile cash 800,000 ubani umasikandi wawathenga le imoto edura ngake ya namhlanje
Ngiyabonga phezu kwambwele mbukele emakhaya kwesimanzoni kulethela khona indaba zamaskandi ehamba phambili ifiya ngesikhathi. Phandle ngoshe isikhathi engihlale kuzo indaba engophathelezo. Nizoqala ukuthi owamaskandi uthenge imoto ka 800,000. Owamaskandi waduma ngengoma ethi Shine Bright Like a Diamond okuyi remix ke yakhe uRihanna kwaphesheya. Kusenjalo ke lengoma uzokhumbuleka ukuthi lengoma yamenzele udumo emva kokuthi uRihanna iphumile obalo uthi cha. Lengoma eqala iyona ingoma emnandi kanje wasethi uzomcela ukuthi bezokwenza ingoma naye uMbuzeni. uMbuzeni ke wabe sememezela wabiza ama interview washo ukuthi cha ngoDisemba engonyaka ondlule 2019 uzoyokwenza ingoma. Kodwa ke noma ke singakayitholi imbiko ephelele ukuthi kwenzakalani kodwa ingoma asakayitholi. Ube sephumela obalako uyena uMbuzeni ukuthi cha kuyaqala la kumaskandi ukuthi kube khona umculo wamaskandi othenga imoto ka 800,000. Le moto ka 800,000 okuyimoto etsha yaka Mercedes, imoto ehle njengoba uyibona lapho umbukele emakhaya. Ake sihlane ezantsi ke simbongele yena eMbuzeni ngale mpumelelo ukuthi akwazi ukuthi athenge imoto ebiza kangaka nemoto eseqophelene enjalo. Abantu abaningi futhi uMbuzeni bamazi njengomuntu ushaya isiginci esinekosiphathi njengoba eke shaya isiginci esibekela iqolo. Akwabuye lama video la ngophathelwa nongikhombisa ukuthi kahle kahle ubani uMbuzeni.
Sabonga kunendaba imlows performance iqudo sesomantsi dasabanqusa amacala uJojo mantetha zokuba uqonga ngithe namhlanje na ingane yasekhaya.
Basha
ehe ngiyisikile ngiyithenge cash 800,000. Ubani umasikandi wawathenga le imoto edura ngake ya namhlanje.
Eya uMbuzeni ke lokukhulumayo ke ningaba ungazi kahle
wase Richmond
ngihleli nosibonelo la
uMbuzeni awisha iphuthi
ngiyakukhumbula iwe ngiyakukhumbula thandwa sami bo ngiyafisa ukuthi ngiyaya bakuphi nilalawe kwangamele sukane ngiyayithanda imbizo
kanti futhi ezinye indaba mbukele emakhaya ezokuthi igcwama isha lokhu zinilandele njalo ibusiso emva kokuthi igcwama elisha libe abanxusa ey'mpahla singabala khona ukhathi nodobs namanye sekuvele iy'ndaba zokuthi-ke alimile igcwama isha seliphinde laba yinxusa futhi lakavodacom kwalandela iminyaka imbala yaleyo iqembu igcwama isha njengoba nalo lu-red and white nayo uvodacom u-red and white selimemeze lezi ndaba-ke igcwama isha ukuthi cha ngempela seku-official ukuthi yena useyinxusa lakavodacom kuzokhumuleka ukuthi emavikini andlule ukwaphosta i-sim card enekhanda lakhe yasibhala ukuthi Vodacom washo ukuthi lama sim card azotholakala nje maduze njengoba eseyinxusa ngophelele. Ake hlangane lezizathu lapha sibongele indlaba eyiphika ngalezi busiso lokhu zimlandelile nalobu unxusa lobu buseduze wakhe njengoba esethole umnxusa bekapani enkulukazi la kwezamaselula eSouth Africa. Sambongela-ke uDuyaza sithi manqele. Kanti futhi ezinye iy'ndaba engodazela zona zokuthi abathandi bamaskandi bathi akashiye phansi amashinga uMdumazi emva kokuthi uMdumazi ekhiphe i-albhamu yakhe eshisayo kodwa abanye abakubona kanjalo njengoba besho ukuthi cha uMdumazi ubhalile ngempela kodwa cha istudio akasebenzela kuso siyawucekela phansi umsebenzi wakhe. Kuzokhumbuleka ukuthi uMdumazi wayekade ecula noma erekhoda estudio esibiza ukuthi kayani noma kathakhi noma kwesothuthana uMdumazi-ke waba nenkinga yongabhekani nonjini wakhona uThuthana wakubanga umuntu wesifazane kwabe sekushiwa ukuthi cha uMdumazi ngaphinde libeke unyawo lakhe lapha kayani kwabe sekuxosha kwakhe kuMdumazi estudio uselokhu engena-ke ephuma ey'tudioni ezama ukuthi uzothola ukuphi uzinzi useze wafika-ke emashingeni lapho arekhode khona i-albhamu yakhe ibiza ngokuthi amagoza kodwa abanye bathi cha akashiye phansi amashinga njengoba bethi basolwa ngokuthi ayagoqozisa kodwa kusenjalo-ke uMdumazi cha uthe umuntu ongasiza kahle istudio emashingeni akahambe osebenza kwesakha akasizwe sidlala kahle. Wathi yena amagosa azoqhubeka eshinge emashingini. Mbukwele emakhaya usuyizwile wena iCD yakhe umdumazi le aqeda ukuyikhipha. Ngabe injani isound? Njengoba abanye bekhala ngesando cha is not isound ayikho right. Ayihlane ezathi ke sizimbona ukuthi wena uyizwa kanjani le CD. Ngabe imnandi noma nawe uyakhala ngempela ngesound njengoba abanye bekhala? Ezinye indaba futhi ezokuthi uDuma kahle uphika ichwane lika Duma kahle. Ey'kundleni zokuxhumana zike zazamazama emva kokuthi kube khona osafika emculweni uJola ubiza ukuthi amavukane. Wayebize ngokuthi uyichwane lika Duma kahle. Futhi ke kulesi hloko sakhe lo mjita lo bekungathi uyagadla njengoba ethi sicebisini. Abanye abaningi bahlaziye ngokuthi ngathi ufuna uzolwa izipi zaDuma kahle. Kodwa uDuma kahle ubese ephumile obalo wathi cha. Lo muntu mazi ezumlandele ukuthi kuyamxaka uma usho usefuna ukotela kanje esebenzisa ibrand yakhe uthi wasesha ukuthi cha abantu uma uthi unomusa abantu bayakwazi ukuvele bethathe advantage bekuse noma bekaxoxisana nawe ubesesha ukuthi cha lo mjita lo uyikhiphile ngempela kuye njengoba esebiza ngechane lakhe wasethi yena lo mfana kumele ashiye phansi igama njengoba yena akayona ichwane lakhe mbukele emakhaya ngabe wena ubona kanjani lento le hayi umuntu akanayo ni right ukuthi ayibize ngegama noma yilipi noma nawe umu eduze kwaDuma kahle ushinge naye njengoba esho ukuthi cha ngempela lo mfana lo akashiye phansi igama ukuthi uyichwane likaDuma kahle njengoba esebenzisa ibrand kaDuma kahle ukuze aDuma akehlane ezantsi ke sizwe umbono wakhe ukuthi cha uyizwa kanjani lezi ndaba bengothe ngakhela zona kanti ke mbukeli kwesimanzonzo ke indaba iphele ake ngushiye kanje till next time siyabonga.
Oh, my God.